wannan ma ka yi ta window ku can wurin da ke gaskiya ga
Let's journey this.